Ikaze neza mushumba muhire usanga niwe n'impundu urwana garura vuga imuganza mu mpinga ya gishura nkakaze neza ikaze neza mushumba muhire ikaze neza ikaze neza mushumba muhire ngutuye ingoro nziza y'Imana n'umushinga mushumba muhire uzayisoze neza.